odit inoni to manyoche chal nade to sande kore chal nade to ji oluoro odit pokra elo wacho kata wach investigation aparo ni odit agi investigator gipogore chon kana japuonj owacho ni odit akiny biro to jopuonj moro e skul ok giringi ni gichapni giwacho ni odit akiny biro chime ma mondo los ka mondo odit onon kungewa mondo weche owuoth kare to ka jogi oluoro mana lifestyle odit kara da wach investigation jomoko ok dohigo nyaka turukana kata nyaka kure ka jokunia pod owacho mana lifestyle odit kende mondo noni to kata ka koro in hasla ihason kichomo kure ihason kiyudeni kichopo aditidhi owacho na mogik kaduoko microphone owacho ni ando chaywagora kanduwa emomomiyo jogo mayo to ka gisemayor kendo wachako wawinjore kodgi to nadok mago kwano maparo mos ni gimoke joko ne otimo nawacho ni gaji ni gimaraela neno kobeto kwanya neno katwaidho yath mabor marom nade omiyo neno mbele kucho mowacho nodogo mos ne mosa gi jogi kata odogo ni jogo mayowa kamano nyororiera jokwete ok dhawgo adier koso kadier nitie jakuo midhawogo gi jakuo mok dhawgo kidhi e puothi mar bando kar saa apar gariyo odhiambo sacha ng'ich welo to yudo ka jakuo madichuo jako bando ni toketi okapo iko mnanduru ni konyauru jago nitie ka kech puodho ni nyachandrago ka tidichuo mamie rach machal nadi ma kar saa apar gariyo kudhiambiro ken jakuo madhako ojako bando tokete leso ne momoketo piny ae nitidwago ini loro mnaduni piny nigisene nyagine kare ine michanda ka Take a key benefit, huh?